abadiaspora si uko bose bafite ingeso mbi kandi byose si uko ari bibi. Je sinzi je vraiment Imana imbabarire, nuko abantu bamwe baza kwifata ngo nashigikiye ubusambanyi abandi nuko bimeze, gusa no gusenga sivyo bikagenda neza nakindi. Umwana yazanye mu mafaranga iya none gashahu umuntu atava kansi yari bwagira sa fait 2 ans yiyima araje ngafashe inzu mezo ndo passage nziza ifite piscine n'iyo piscine azoyoga mwarumwe azorondera umugenzi ati rondera abana b'abakobwa tujyohegwe tugirene. Umwana w'umukobwa nawe agiye hariya yambaye mayo de bain amenye ibimujanye amenye les conséquences ibishoboka. Je nikundira hari abadada ngo nga muri ville akubwira ati aya jewe aya ntacaro nkasha ati ndayajya nkaryohego nkanyikiyeri nahageze histoire mbona ziremereye ntibamenye iyo naciye. Umwana w'umukobwa iwabo atacabuze atakintu na kimwe ahubera ati notijana bwa bukene cyangwa wasanga ibyo yaronka gusa dusigaye turi ku mashato gusa indani nta kirimo. Bakambwira ati uyu wowe niwo tukubwiye, nakubwira abandi ba 50,000 francs ni ukuvuga wewe uramenya ngo barakuronderera 50
tarife zirahari
zirahari gufuza iminwa rezaneno na teyeno nanti byari ibintu biteye ubwoba sana, byari ibintu by'ibara wamenye ngo ningo gukora amabanga mu ibarabara by'ubu. Hajya rero umubyeyi ataricari ku mwana w'imyaka 14 akamubwira ijambo ko arumva nuko wepa nawo kambara ipantaro kakayimanura nuko wepa yuko nawo kasaze kagira amatentira ugadada kakubisa amapersing umubiri wose katumva urakicari kukamubwira.
Aba diaspora ngomba ndabahe gahunda zibiri, abari UK tubasanga UK, hama yindi programu ya kabiri nuko batwisangira Bujumbura kinyi
niko byama bigenda.
Ubu wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi ukabaye katavuna magazine robots happy yace hageze sezira kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu bucuti n'umutayeri. Dufise amatisi y'ubwoko bwose, iz'abagabo iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza. Iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza swa n'izindi z'ubwoko butandukanye. Mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lydia A14 Avenue de la Mission munsi y'ikiraro cya Bankobu ku ipave rijya kuri Saint Michel cyangwa mutwakure kuri 79 70 45 53 ubusimu rarazimbwa ucegwa ntambaze magaze robot you the one.
Hello boys and girls, sinistra come se ne squakundia handi ndabukori juste gaele kedwa fumoresa eke Black Mansion in Black Vano Camera mwita umusaza ndakubwira ko turi mu kiwanza cyiza turi muri The Key House kwa kundi ahandi ariko turi kubona umuntu mwiza umukomedian muzi waba mwamubonye asubiye kudutera iteka. Ariko imbere ko dushika ku ivyo ndabwira ati making a show ko mazugira subscribe king ngiri ko mazugira gufyonda comments zanyu yabizi dukebura n'izi duhi ingufu ziraduha ine poem idasanzwe kwa kundi ahandi bamwita Mugenzi Alfred Aubin nakunye rugashireko comedian mwise Mr Kaiging niwe mutumire uno munsi kwa kundi ahandi zaganira ibintu byinshi abantu b'Imana ndakura musa Mr Kaiging.
Yeah, ndakura mukije ndaramukije n'abantu bose bako baradukurikirana ego
sama siku
ewanzura ukabisa nyene muri je muri kino gi
umujyango
umujyango uraho tumeze neza turashima Imana kabisa ibintu byose bimeze bien ego
ubu wamenyere kwitwa papa ino
birashaje birashaje ahubwo umwana agafyinye buca gaheba Imana ibigiyemo
ndumva ikura kwabagura
turi kukiviya Imana igaheza gihe
haleluya rero nakubwiye nize kuri kurakurikiza bya bindi ati muvyara abo mushoboye kuri
yego cyane niko bimeze dutegereza kugira gucyo urumva nitwo bashira mu ibaraba yego Imana igaheza gira ariko
yego amezi atandatu twayarangije
yego
comedy ubona gute muri rusangi Kaiging
amezi atandatu twayarangije comedy muri rusangi bimeze neza yego bimeze neza habaye byinshi kandi byinshi suko byakozwe nanje hari komedi yagutse harabakoze ibi harabakoze ama video harabagize iki biteramo nabyo byarabaye twarakoze igiteramo ku Rwanda rw'iwanje aho mvuye muri rusange ku Rwanda rw'iwanje twakoze igiteramo muri février kigenda neza kuri miki ico mu kwa kane nasho nyene cyagenze neza aho turi muri ntwenza nanje hanyuma nibindi byinshi bitandukanye nibindi byinshi ntashobora kuba no kwibuka ibiteramo natumiwemo atari rw'anje ubukwe nagiye gufasha abubaka byinshi
amashiramwe yabizeye
amashiramwe yatwizeye ayo twarangije nayo nyene arahari anduka vraiment ndashima imana urumva akazi karabandanye
turi mu gihe hamaze imisa ahana hariya ariko aravuka ijane ngo indero y'ubu twakuze twumva ngo abana b'ubu nibakigira indero n'ubu turiko turakura natwe tuvuga abandi bana ko batagira indero ubu rumuvyeyi indero y'ubu yibona gute
indero y'ubu urumva bon Jeni nibaza yuko indero nta ntuze nta larme yoba sivyo yego ndabizi nti bavyoroshe ama generation ntatahurana ariko twe nibaze ko mu Burundi turacafise ikintu cyo kwiyubara vraiment turacafise novuga gute turacafise ikintu cyo twubaha turacafise umuco
naho
kizira turacafise kizira turacafise naho rimwe rimwe bishika bikagorana ugasanga isiyera tukumva ibi tukumva biriya ariko nibaza yuko vraiment nta nzira ikirasha indero ndazi neza yuko abana b'abarundi bafise indero abana b'urundi bararegwa naho abavyeyi rimwe rimwe bibagora kubera kwirukanga ubwiri ugasanga kiyago ntigikwiye ariko sinovuga yuko vraiment turabanyuma
harabavuga bati indero irahari ariko ikicisha abarundi nuko twamumisha dufukiye turi mu gihe kirirezi kugwa cyane turi mu gihe ubu ikintu cyatorowe izina hajya mu Burundi ikintu kimaze gutorigwa izina nuko kiba cyamaze gukomera kuko iri umuntu yitwa Shugadadi aba arimo ako kantu mu gihe mu Burundi turiko turabona abavyeyi bamwe bamwe bavuga ati hari apete ko rajya amaboost n'ibindi bitandukanye bega nitiko ntizo bava twisanga kigingiwe nk'umu influencer abarundi bamwe bamwe abavyo bavuga ati je nasumye hama muhira batazi ingene indere ikuragenda kubganya umubibona gute
boje nibaze yuko ubuye ku ma generation sinkuze cyane sivyo ariko ndazi neza yuko ibiriko biraba byamyeho gusa byahinduye forme biko biraba byamyeho harabayeho je narutse ku ma periode y'abasanze sheke sivyo c'était encore pire bavuga ati baragiraguye abana baje mu ibarabara baheba amashuri bari mu mpimba bari mu bwicanyi bari mu rumogi urumva ubu naho sino generaliza kubera ico gihe byari bikomeye cyane gusumbura byari bikomeye cyane gusumbura ubu naho turabibona internet yazanye byinshi bikomeye yazanye abantu ibintu byose bisigaye ndagwe nka karorero ndibuka igigande rugize guca kuri televiziyo mu president bagire bagifute ni ibintu byigeze kuvugwa sinzi ko ari anecdote canka ari ibintu bya canka ari ibintu histoire yabaye créé president ngo arayanka iyo série yaca kuri televiziyo y'igihugu je ndibuka yuko a l'époque uretse niyo série je ndibuka yuko nari twageze kuba tubahantu tukagira umwonkle ba pa umwonkle mu voisin umu ene akuze cyane yakundana n'umukobwa kuri iyo barabara nyene twabako akundana n'umukobwa hari tukaja mu ikanivu kugira duje kuraba gusoma bariko barasomana umbico gye gufuza iminwa dezane nonante byari ibintu biteye ubwoba sana byari ibintu byibara wamengo ntingo gukora amabanga mu ibarabara byubu nokuvuga rero hari ikintu hariho imashini iri kirabandanya igira kugira ibintu byose tubirekerane tubigire ni internet abantu birirwa kuri internet bakabona ari bisanzwe bakabona abasomana bakabona amafilme bakabona iki numva bitegeza ko twafecta harama kanale harama DSTV harama dufisa marezo dufisa ama connection mu ma telefone ibica ko nibiki nivyo rero je novuga yuko ni vya bindi byo kubibandanya ariko bihindura tuvuye kuri weed tukaja kuri booster weed hari abantu yagize nabi ma quartier yacu turabafise baba re grand bakuze bari mu 50 ans baba inabi bameze fosana urumva rero ubu naho haje ibindi bikaze urumva ejo naho hazoza ibindi urumva nico mvuga nti suko wowe uri kuri akuru ubu akenshi uzubira bu compara n'ibya hijya yejo wowe kungene wabibayemo kuva twe twanyuye amafege twaragiye kuvumba mu manza ariko nitwagize bijye bijye bapeti bariko baragira yaburutana abajya bapeti hari ibyo bazovuga muri umanya twe tubona ko ari grave bobo abana bejuba ariko rero two umuntu niyo shashira gati mu giye akavuga ngo ibintu bimeze neza kamem ari ari alert umuntu arayigira ari guhanura je nta byinshi no hanura ko cyane atari uko nuvuga nti indero ni rusangi indero ni yatwese ubu mwana sigaye ari umwe umwana si w'igihugu umwana si w'abantu bose amashuri abantu baragenda bagahinzoga abana kubera iki ubukene avuga ati aba petite biga kuri rya shuri nibo basopa base je nanje yo baje nga akabutike kanje barangurira amasaporo bakanywa makike jewe nkacanja kurangura indi karto kubera iki ya crise umwana rero ntake urumva ifo yuko abantu bose ama secteur yose yumva vraiment umwana umubyeyi yabyaye agakurikirana umwana akamenya ibintu abarimwo akagira nti byoroshe ndabizi kubera uri kutondera igitoro uwinza ari karagusaba amahera uvuga ati mico gifege mico gipa mutima nagihaye nakirondereye Minerval ndakirondereraho kijya naho kirara ndiko n'ubu ndiko ndiruka ari we ndonderera none nje kurondera ave mu ishuri tugwane mbega abana b'ubu ni kubera birababaza birababaza kubera abavyeyi bavuga ati abana b'ubu ni kubera katabwenge bagira ntibabona kumbiye mu soufre turi muri periode itoroshe imishahara n'idugu ubukene buratera umwana nawe akajeja mu mafoli kandi deja na Minerval yiwe igoye kuronka urumva ibyo byose rero gusanga ni ibintu bibabaza ariko umuvyeyi yikurira no kugumiza ko tego hanyuma James umwana mutoyi w'umwaka nsenga Imana ntaza aje muri ibyo bintu kusivyo nzogwana nzogwana ndere nta buhinga mfise ngo kugira ntaza bije ariko no gusenga umwana uramushya mu biganza by'Imana kizi Imana akagukundira ugashima Imana ubonye byanse ugasenga Imana ikagarura kuko ntumwiruka inyuma ubu abubu ngo nibiragoye simwe bya kera bavye batwugarana mu mazu reka reka nta mwanya ufite daboro kumwugarana kuko nawe umuntu aragutelefonye ati kuri station kanaka sinzi murambabara ngo mangaruka kuri station ko niyo iri routine yacu urabona ibibazo dufise by'ibitoro rero kuca wiyumvira yuko umwana yavuye ku ishuri Trésor ngire ndamucunge ayaya une fille cyangwa umuhungu w'imyaka 17 biragoye vraiment biragoye ubuvuga ati ko nagize Imana umunsi akajya reka ngene niruke ndonka gatore jo nzoje ku kazi ndabe ko nogira nogira loyer nori ha loyer akaminerval ki cyane subira nje umva ico kiyago rero naco kikaguma umwana kwa mu conscientiza yuko ubuzima buri duro wandanya buzimba wandanya bugore jo ivyo wigana abana bo kwanaka ntuzi ico zovamwe twe niko batubwira ngo ebana yacapa karongo gucya ndamukunda uwo mwigisha yacapa karongo akaca yandika izina rya so acacapa kandi karongo munsi kari paralele kibaho cyose acaca yandika izina ryawe acavuga ati uyu niwe uyu ni so uyu ni wewe aturabona uyu yaravutse avukira ngaho mu rukinaho mu bimbi biragenda ariga kaminuza araronka bursa aragenda mu ntuzeya ararongora gucya bya umwana wa mbere bya umwaka akazi karaza aragira antu uye yigejeje hafise inzu aha aye kumutanga uyu nawe nuwavutse uyu ni jewe nuwavutse ngucya aye aragenda avukana n'abana avukira mu nzu nziza ya kamatara ahaja muri wese mu nzu atavoma atagirane bimeze gucya ehe ngo yaradubuye umwaka wa kabiri muri primaire mbega uyu nawe ivyiwe nibihe ati kibazo kimwe kirihe mbega ibi bintu bizohura ntibizokwigera bihura ntibizoshobora guhura ni mirongo ngo ibiri imeze gucya umwe yaciye umurongo w'iwunda cyo umurongo wawe kyo bajero kazubona wapeti bubu sinshake kwidogera umugani w'uraho ngo none ngo umpore ko papa yarondeye ariko ukabona umupeti ibyakora byose famiye baguma baguma bagira gucya kubera famiye ifise gucya bya no kurera nabo abana kuko twebwe naho byaba bihari nta nibyo wamenya indero za kera n'indero z'ubu biratandukanye kera nta nakimwe wapfumenye ubu naho umva umwana papa nagize accident ntiwapfuye wagonzi yihe ako na anecdote kigeze kuba ngaye Bujumbura umwana umwe yagize accident bagungana n'abana babiri bamwe ni education d'offre imwe ya kera y'abatama bacu ba kera ubundi nawe ni education y'ubu ibintu usanga bije binyaruka basanga n'umutama ari n'ahantu yakoze egajya kubwira umwana urinde umuha ibintu uko bigusabye nuko nawe bitaba byakugoye ni nka kwa kundi utoye amahera mu ibarabara ntuvuga ngo yari ufite gahunda usanga uyakoresheje nyine ukuyumva ko si ibintu uvuga ngo waramahindishije hanyuma rero umuvyeyi biraho yarafise karina za kera zitore yayo ubundi nawe afise ti ariko mu rupangu hari iyindi miduga nk'ijana barakubitana kabisa 23 va ibana famiye ziza ziruka abapeti babajyamitse hasi bose amavura yabakubise mu mitima nta masentire bari bambaye wa muvye umwe ari education de faire ubuzima bwagoye yana arahaguruka gucya amushikira ko arabanza aramuvyura umusuka kwamazi avyutse gucya irindi kofi baba chararaba mere aba mamurazi ni waguma barira chararaba turashikira kwa kubita umwana yoshaka gapfa nkamubura nkamubura ariko nkarera ababishaka hanyuma acaza rero l'autre famille umva baryamise nga mama bayiruka gucyana umupapa aragira gucya byageze gute wagonze urumva wagonze tiya ntacu umwana ni kuri ko twaye tiya kandi atari yo yiwawe twaguhaye tiya iyi si tiya yawe imodoka ni naguhaye kuri nta gitorigira umpeta reka ratora ubwenge gucya aye we yango ufite twe twavuze ko tuzikoresha makarina muri course urumva twese turi ngaje turabona yuko et pourtant abana bari kwakura muri generation zimwe ni generation imwe nuzovuga ngo je nabayeho ngo muri generation oya bose ni generation imwe ariko urumva iyo dikasira tandukanye we ni wa mupeta urumva bikunda bidakunda ubuzima ni wa ndashaka kubwira ati papa je nkuranga Canada ubundi nawe urumva ni wa wunda kubwira ati je sinzobona kiramviriye mu nzu kiragiye kiripangiye ndabizi ni ibintu nkivyo urumva rero nukumenya kumwira umwana uri kuramurera n'icyo mushakira nta bindi
umwana ingenzi uri kuramurera n'icyo umushakira
yego
ubara abantu bavuga bati je umwana yiga ku ishuri rikomeye umwana utaha nta bisa fata umwana vraiment muri vacances bimeze neza umwana avuga icyongereza avuga igifaransa bigi byo muvyi abona ko afise ivyo abakwije mu kure
cyo ni byiza bon oya ni byiza ariko ntona naho tugira naho du hari ikintu ibintu byiza byahindutse Ubuso kuvuga ko byose bya kera ari byo byiza canke education iyo misi heza ariyo nziza gusumba iyo ndagwe nka karorero jewe kigingi nabivuze mpora ndabibwira abantu nti ukungire twarezwe muri sansi yuko abavyeyi bacu nubwo yaronkaga promotion ukazi yabazi neza ko gwa promotion si ibintu bizoramba si ibintu eternel so kuvuga ko azocava mu kazi ka leta canke mu byakora agiye muri retreat akiri kuri yo poste batugumiza kuri ya mashuri rero twaguma kuri primaire nti hari abuze yandi mashuri twabana twigana bagize ne sivyo ariko urumva ubu kame hariho mentalite nziza umuntu wese avuga ati ineza y'umwana umwana nico twese turonderera abana udufaranga tubonetse akavuga ati deka shire umwana hariya hariya gaformation karisumbuye gusumba kariya abarimu bahora ngaho bo bose bagiye hariya kuko bahemba neza bagira no ibyo rero kera nabyo ni byari bihari tanto wasanga umuvyo yavuga ati reka bazabagira ngo ndatanguye guhindura ubuzima atanguye kugira gucyo rero byose si bibi hariho na bimwe bibi bya wasanga biba kera ugasanga umupeti ntacyo yarabuze kugira ronke information nziza ariko kubera gusa yari gere ya ntuzeya rero iyo formation umwana yironse uramuganiriza abana bataganiriye n'abavyeyi ni babapeti bakubwira ati wese yakumariye iki yakuyagiki asanga nta kintu na kimwe hajya rero umubyeyi ataricara ku mwana w'imyaka 14 akamubwira ijambo ko arumva nuko rwepa naho kamba ari pantaro kakayimanura nuko rwepa yuko naho kasaze kagira amatentira ugadada kakufisa ama piercing mu biri wose katumva urakicara gukamubwira atumviriza renda kubwira ibi bintu byose uri kuracamo nta na kimwe ntabonye jewe mfise témoignage ya papa wanje mu myaka 18 yaduhagaritse twe na grand frère adutwara pembeni aratubwira ibintu ntarinzi vraiment ufite arukungire tuba tubona abavyeyi yamaze guhinduka ubuzima ntaba kiryoherwa nka kwa kundi ukacibaza ngo numubona yatwicaritsa aratubarera ati iyo mutashe umwe muri mwebwe yaciye ahantu bakamuha rijya tabiri kuze ndabikafuta gucye kuko nta na kimwe jewe muzofa musumije ntacyo ntabonye twe twabaye buraya ntacyo ntabonye ntacyo tutakoze ibyo byose mwe mwibaza ngo n'ububire ibyo byose mugenda kunywesha ibyo mwinywesha mukifatisha amababi y'indimu ibyo byose twarabikoze iyo ndakubonye mvuye no mu bindi byose ndabimenya kuko nta na kimwe ntakoze rero hajya ndabareka ndabizi nije gituma tanke nkiriho nta uzonza ni urofu kandi ico cara nikintu cyake cyamartse kuvuga yatweretse ati ntimwibaze ko muri incabwenge uvuga mu gutaha ufumvugisha ukuri kwera vie akuravye gucya yarabona ati petit wanyoye inzoga udashoboye cyane uvuye uratambutse mwanya munini uvuga sinza hano uvuye kuvumba iyo imyaka yera vya rije uvumba niyo uraje uriruka urahezagirika ndakubona eh cyane ibyo wanyoye byaguhezemo kuje namaguru cyose ndabizi ko narabiciyemo yeri byo nivyo kuganiriza umwana ati ejo uzimarira iki eh uzimarira iki uri muri ibi eh numusuri kugira ibi numusuri kugira ibi eh addiction gahiri kirazamwe ubukebuke wowe bumva ko ari ibintu bya bon je ndiko ndabikubwira nk'umuvyo ari umuntu numvise avabase ngo yaramenye ko muhungu wiwe asigaye afata urumogi hanyuma munsi umwe ngo kuri samedi bicaye bose ngo ku rubaraza batekanye yari yabwiye madame wiwe acakura yo ntuze we nta namajambo rani byo twemvye yavuga ngo ndabizi niki we nta majambo yagize yabwiye umugore ahitana abakobwa bavuka nasigara mu peti na se gusari babiri ibana kura yibura arayizingurura arayizingurura gucya vyara petara avuga ati ije nibiki papa giragire arayugurura gucya ebana
araroringa
pole pole arakura mu imbuto kumwe kukibire irizira ishanga wa charabaya aranyurwa rumogi umuhungu we muraba araringirwa buri ko yifata aragirane ngo papa ngo ivyo nibiki kuragira ngo birabe ararunywa kujya nyene barunywa ba vrai aba vrai hanyuma yajeje yacara mubara ati urashobora kumbwira ibijanye n'ibi byose kuri wewe kuko nta nakimwe nazi kandi byari hose warunywa narabibona kuko wabonye ko ndaruzi mupeta cari confessa ati urumva je bajya abantu uzya nibo batanguye twabinyereye hajya kwa ntuze haya musigiti cindimo hanyuma je ndagira rya mbere uherutse nawe je maze kugira gatatu papa je na yindire ama mama yajyaye na kantu yanzigiye gatoyi je mama cagasanga muri jinsi eh mupeta cyamara ati mviriza gatatu kane gatanu gatandatu uzobugiye muri addiction bandanye je narunyoye imyaka mirongo nararuhevye umupeti ntubona bya bintu byo ngo je papa ngo jewe uvuga ucutangura kwiyumvira ati none papa ivyo bintu yabiciye mu ryari papa ko narinzi ko ari umubono papa ko narinzi eh nabindi injira mu nzu ushatse ubandanye canke ureke ariko umenye ko ashaka kwa uzoza wabigize nzobibona nzobimenye gendo ntera ka papa muzi kugaturire nyoko ntagasanga my friend kiba socre intimité haje ibintu byo kurera ni eh urumva nkuyo numubire yabigize mu kibire eh afata risque kuko umwana arashora aho nandi naho kukubona ugize ibyo akavuga ati nta respect na papa ararunywa agaca kfiramo ariko we byaramukundi byaramukundi umupeta aramutinya aramwubaha nuvuga ngo icyo yuba urumva kurera rero si ugukorera ku bintu byo kuba byo guti kugitsure cyangwa kubwoba ariko communication ni kintu ciza ugasigira ijambo umupetagira ko principe urafite principe yawe ni nukuva ngaho ukaja ku ishuri hanyuma samduka nsaba mahera tugiye muri anniversaire kwa naka hanyuma iyindi nawe tugiye muri vacances tugize iki none principe zawe ni target yawe ushaka gushika ku ushaka kubiki ushaka kugirana eh nivyo
biri kubiza ku yindi poem idasanzwe kwa king uri kuri atubwira ariko turi ngaho hasigara rero nakandi kano wamwe watubwiye kanda kambura umwana wanje yaba bakran frere aba vieux usiga ubona umenga ntagitinya yuko yobwira inkumi y'umwana muto ati ni sawa fisi mwanya ryari tubonana
ego ivyo ego
ariko navuze ngo vyamyeho ngo intobo ngo iki ibintu byinshi ariko we kubgwawe uvi byakira gutega grand frere
nibintu nivyabi nibimo bigaruka handi nyene hari ibintu bidusamaza byinshi tukibagira identite tukibagira ko turabarundi tukibagira ikizira eh nivyo bintu nibisanzwe turabona amafilme ikintu c'igipapa kigize mariage n'umukobwa wa 19 ans kiro marié tukabona ko ari bisanzwe muri filme muri série ibintu byeze ni urumva kabona Macron atwawe afise umugore mama kuze nibintu bisanzwe ukabona igihugu kizima kiravyemeye none
Catherine
eh twegwe nk'abarundi tubi urumva akacaza mo rera ko kantu n'ivyo bibazo biba mu ngo vyamyeho aho rero umuntu yipermeta usanga yipermese usanga yagiye mu bindi je nibaza nibintu bibabaje nta ikindi no vyumvira ko nigiki
hari umuntu yambwiye ngo this defense on a tweet hari gaze guharagwa mu Burundi hajya kuri cathedral aho mariage zose ziba abagiye kugira mariage bose bipima ikintu mufiye twahuye arambira ati gare ntibagije kuguhenda ngo ivyo bintu ngo nibiki nibiki ariko twewe ndibuka no na tweet kuri cathedral nawo mukarira abana twese twagenda twipima
twipimye no kuvuga
bagenda igori rindani
Ibyo byarabayeho antuka uravye no bana generation ama generation 80 ukaraba ama invitation ukaraba n'umwana mukuru ryari yavutse kenshi wasanga ni bintu niko byaba bimeze nyene kandi ico girumva ntivyari bgabe usi grave erega kugira nka Eglise Catholique irindi byanka irindi ibikuraho nuko bavuga bati petete nivyo nibaza ko jewe sindi muri clergé hejuru nuko bababona yuko ni byabaye grave byabaye ibintu bisanzwe byabaye akamaramaza byabaye aho ubona yuko nta muntu none ibyo twigisha nivyo turarekerana ibintu byose rero turabikungene turimita base umuntu yumve yuko iryo banga rijya bubakanye tureke kuguma byose tubigira ibisanzwe ko ikintu cisha abantu ikintu cica kitwica ni simple c'est normal ni bisanzwe zubirabe ahantu hose ugiye mu rubanza ukakubita gucyaye bakavuga bati none uwo musabira ari hehe ya kabona mutamba wa muzimu kanda bana bayita black kera bayita ngo kanda canke ntuze
kanta
bamukubisemo black muzehe yanyegeje ebana aje kutwara bebe wa Vendeza 23 ans he kabona igitipe kirahagurutse ngo nguye umuhungu wanje uwe deje wakakungana nuri karagusabira ariko ati nibisanzwe acaja mu inoti acaja mu iki ubukene ibyo urumva hajya ni ibintu byinshi vure meka dukore uraziga juste reka dukore nta kindi kintu dukore imana idufashe igihugu cacu gitera imbere ivyo ubutegetsi butwifuza ko izo mbono tubishikeko niho ata bintu byo kugura ata bintu byiki uyu muntu wese arakubarira ati ufite amafaranga ni bintu bibabaje ariko ni bintu bibabaje je ngendera mu bantu benshi aho abantu bambwira ibintu bisigaye bibujumbura kuvuga ati ni dash kera warovuga ngo kurenga ibigo ngo y'umujyango ukayasesagura ukayatwara mu bagore ukayatwara mu
kuko ari kurenga ibintu
nokuvuga oya mbo ne sole les conséquences zo kurenga ibigo nokuvuga meme n'amatungo y'umujyango araherera
yego
ndiko ndaganira gucyaye uke je urumva hari giye nkura n'abantu vraiment bitwa abanyamuji aha mu gisagara hari abantu bitwa abanyamuji bamenya makuru bamenya ibintu bakubarira ngo naka ngo abanaka nibo basigaye bazimbye none kuzimba no kuvuga iki umwana w'umukobwa iwa batacabuze atakintu na kimwe ahubera ati notijana gabukene icangwa sanga ivyo yaronka dugusa ni bya bizigaye turi ku mashato gusa ndani nta kirimo umwana ndumva akakenera akacajamo na yindi yo gusayanga na gura champagne kwigurira ica shaka guhindura muze 100,000 francs bakambira ati uyo wowe niwe tukubwiye no kubwira abandi ba 50,000 francs tukuvuga wewe uramenya ngo barakuronderera 50
tarife
zirahari kimvira ati mana yanje 50 bar cede na chen nasigaye ndiyumvira none aba bana bafise aho barara bafise ibintu byose bari kuri 50,000 kandi ubona ari abana beza baba ndi bo mwibarabara nabo dubona ahaye muri ville ni ibihumbi bibiri ne ndumva ko yaragyaguye umuntu ni ibintu bibabaje just naho tubivuga gucya kumva nyene ni joke kumva mu bare bari ko arabivuga kumva abantu bari ko arabi ibintu bibabaje hanyuma kandi urumva turavuze kongere tuvuga ngo nta kundi kubera iki tuvuga nta kundi foko dusenga vraiment je nibaza nta yindi no gukora tugakora dusenga tukugira dutera imbere by'ukuri hanyuma tugasengera abana tugasengera ingo kuko urumva abo bana mahera afisa abo abayabaha si ntibaja mwibarabara ngo bayamure ku giti abo bantu basohoka bakagira ibyo byose urumva ni ibintu bibabaje sana havugwa byinshi ariko je namaze kubona yuko ngaha mu Burundi turacafise ikintu kizira vraiment n'umwana w'umukobwa niyabigize urabona keretse abamaze kumera nabi sanga ari ibintu bamushizemo atabyo yashaka haracari ho akantu ko kugendera ubuntu haracari ho haracari ibintu nyene hari umunsi umwe twari turi muri mariage hanyuma tugenda hamusanga urindira gato kugira reception itangure twicara gucya n'abantu babagabo bari marié hacaza umugabo nyene urumva afise izo ngeso araduka ngo ya kibara kuzana sana
kibara ngo hanibaza ko bava ku kwifotoza umuntu ayo bamize zibiri
giragira he umabunje mariage ya gukayakana gukayaka arimo wa fille d'honneur ngo kajyango kanyishe ngo je rero ngo jewe ngo nzi ngo akagenzi ka ko kandi yari aka urumva rubo usara bivuze mu kabare yarazi ko acaro nkapfi je byarangiwe kamem acaro nkapfi
urana abagabo
twabize kumwe duhendana usanga we na uto ubikora ucugiramo kanyisha naje kugira umwumvirize bana ati kajya kararenze bihimba byose byari hanze duahe akacajaka kavuga kumbari kariyandagaza ntazi byo wewe uva ngaho bakubwiye bagenda bavuga bati kya kigabo ni gihimbiri ni kintu cirirwa mu twana dutoyi niki kubera hari abantu babibaza ngo twese abantu bose bakora nivyo bakora mbaje ngaho we narapowe ndavuga ndi reka ndabirira reaction inga mu bagabo batandatu umugabo umwe aravuze n'umuvu umwe ngite ibyo bintu
sibyo
na kuba wifuza umwana frem umwana y'amwana mutoyi ashobora kungana n'abana bacu ngo yarakuze ngo yahejeje ngo nawe yoba yakuze nawe yarahejeje university ka ama ibyo bintu nk'ibyo yacu bivuga ibintu n'ibintu byose wabonye kumva ko haracari abantu bubu bagendera ubuntu vraiment abantu dushobora kuzana ibintu by'intuzeya usanga rero ibigaba bizoguma bihari ariko nta society ishobora kuba perfect
turi mu gihe muri sama ba diaspora bamaze mu gihugu muri aba diaspora harabaje kurangura imanza zabo nziza izindi ziba zaje atari nziza ariko rero n'abandi baje kugikirori muri aba diaspora hariho n'abandi bavuga ati cyinje kujya izo naronde hamba hariho n'abandi bujumbura biteguye kubafasha kuyakonsoma ayo mafaranga ubu rero hariho nk'abadamu bamaze kuvuga ati ubu tubitaye kujya muhari abadiyasipora hariho n'abadiyasipora nabo bari tayari kuvuga ati twebwe ujya bwana bw'i bujumbura bwose hari
ibyo ni bisanzwe ibyo bitegerezwa none ndaguha akarorero kera wanashaka tureke kuvuga kera ubu nyine hajya so wawe iyo duga hariya ava hariho inoti kera bagenda ngo bavunje miri bari niko byaba bimeze cyangwa twari imikate
bitumbura
iki yemera ukamujira igikwembe nuko bimeze urumva iyo uvuye aho biri miyo ategerezwa kubyerekana nino ngaha byaramyeho je ndibukaza amane tukiduga mutama yaravunjiza igihumbi bari batama baruguru umufumbatishije avuga ati urakoze mwana wanjye urakoze imana iguhetsa girego hanyuma ukumva hariya imodoka irenze ngo gwegweho kwari uku nuko nyine kuko nturi umwe ntawo bivamo ntawo bakwiza niko byaba bimeziza amana umva nuko rero urumva nuko umuntu avuye hariya haza nyine harabaza baje kugura amazu nko wabivuze harabashikira mu mezo do passage hajya rero naho tuvuga ngo aba diaspora tukaja muri ibyo bindi n'igihugu kirahabombokera kuko hariho nk'aba diaspora benshi bavuga bati twe 2025 ntituzoza bafite ubwoba ibintu by'amatora iyo rero baje bakaza nko muri bino bihe tukagira imana bakaza ari benshi akadolari karinjira hari amamezo do passage ngaha koswe mu madevize naho bitemewe iyo dolari irabikwa nayo ntibikwa mu mifuko cyangwa mu makonti y'abantu ibanki ikayikoresha igihugu kikayikoresha harabaho muvuma ugasanga turahatomborera uwo muntu afise inzu yiwe yuga yatemera ko ayikotesha ayo mahera make arahatomborera kuko nawe umuryango we urabaho ibyo bindi rero nabyo none gashaho ubigira gute ni bimwe twaherako urumva uyafise nyine ufise ibijumba agutwara imbwa canke iki yego bo je izo mbwa ntazo nari inyuma yazo ariko aho bana nyine batayiminze kuri iyo noti biragoye naho igipolisi cyojamwo kikagira gute nibikunda borobafite bivira hanze hariya iwabo biba ari ibintu bisanzwe uraza kumubwira ngo urumva ngo muza tuza kugira iki tuza kuruhuka erega mbe uraza abarundi bataza ngaha muri vacance bagenda mu bindi bihugu kubangana abarundi bagenda Jamaica bangana gute abarundi bagenda mu ma Antilles yari ya Martinique hehe Maldives kuja kugi note urazi ya ke twe nga turivugisha harabandi mu bindi bihugu aho bantu uri kuravuga baba bari kuri airport na agence agence bakwakira gucyo bakubarira ati mezo passage iraha ehe icagura ngaba urumva
turiteguye kwa ruhuru
turi muri geo no mu kwisinzima urumva si ibintu rero vuga ngo biringa isi rero atashe ngaha numuntu amaze imyaka ari mu biti ari karagira gucyo ahwera numuntu amaze imyaka ari akorera umuzunga mufata nabi none gashahu akize imana karonko umwana mu ruhura sindiko ndabishigikira hari na ariko hariho nabandi baza ngo baje kuruhuka muri abo bana ariko asanga cyamukunda bacyakira mariage umwakurikira mariage kabona ramutwaye kandi barubatse baka ama connection ngaha ya ntitubizi mpetara varia muri Canada kubera hariya ngo nibakirongorwa nibakirongora na ma divorce akaza kurondera umupetite nga none umupetite gashahu uwo muhungu nimba ashaka umukobwa bubakana bose zisho turashira mu giseke kimwe ngo ehe ndabira ngo na wa mwana mwiza ashasenga kuri monsio ngo yongo ba diaspora barakamutwara ashaka nawo ubuzima bwiza jeza byara umwana yige ku ishuri rya hariya giza rero biragoye kuvanga byose ngo tubishe muri rusangi kandi abavuye Canada bose cyangwa abavuye mahanga se aba diaspora suko bose bafite ingeso mbi kandi byose suko ari bibi je sinzi je vraiment imana imbabarire nuko abantu bamwe baza kwifata ngo nashigikiye busambanye abandi nuko bimeze gusa no gusenga sivyo bikagenda neza nakindi umwana yazanye mu mafaranga iya none gashahu umuntu atava kanse yari bwagira sa fait 2 ans yiyima araje ngafashe inzu meze ndo passage nziza ifite piscine n'iyo piscine azoyoga mwari umwe azorondera umugenzi ati rondera abana b'abakobwa tujyohegwe tugirene uwo mwana w'umukobwa nawe agiye hariya yambaye maillot de bain amenye ibimujanye amenye les conséquences ibishoboka je nikundira hari abadada ngo nga muri ville akugira ati aya jewe aya ntacaro nkasha ati ndayajya nkaryohego nkanyukiyeri nahageze histoire mbona ziremereye ntibamenye iyo naciye kandi baruzuye ni benshi nahandi rero bakubwira ati ivyo ariko ntubigira kabiri gatatu cyangwa rwa muri tenai byose rero nukumenya abantu bose bakora ibintu bazi lo bien lo mal ntawe tuza kwigisha ngaha ariko abana b'igihugu bagomba guta ko tutazobirukana none ngo badiaspora ngo badiaspora mbya badiaspora zigari ubundi bwoko bugira gatanu mu Burundi bugira kane nabahuta batutsa batwa n'abandi batahi wabo ahantu bafitiye droit rero nyifato yogira no kuyifata nk'umurundi apana kuyifata nk'umudiaspora kuko hariho n'abantu bafite amafaranga ngaha aye batigeze bava ngaha bakora ivyo bintu nyene foi no kubwira ariko kubera ari ya in periode bazamwe ari bwinshi cyo baduma ku rutoki none kubera iki ari ama maison de passage atugara nga muri février aguma akora none kugira na diaspora bayazamwe février ndakubwira nga aya ama maison de passage ari yo diri gusa none aja mu banda kotwa nabantu baza ko batabiza aba banyi bica bari ruhande nti babimenye barabimenye ariko n'isi yose aba diaspora wapi je vraiment ibyo ntabyo ne bon simvuga ngo ni babi ngo baje ngo kugira gucya ngo aba petite nabo bavuga ngo ibana ngo natwe ngo aya hari n'abavuga ko diaspora ngo batacuba kiciku hari n'abavuga ngo diaspora ngo ubuye ngo mu diaspora ngo nta n'ukimenya ngo baza binyankamiranje binyegeje amahera niba yabi baraza gaciro ka barazi kombye hari n'aba diaspora tutanabona bashika ngaye bujumba kidugira rugo kaje gukora imigambi biri imana bikiho rukora ibiganiro sivyo ero ufatiye muri rusangi si byiza kuko harabagiyaspora bagira ico bamari igihugu harabazana inoti kandi ugasangira fashije iroguruye base ibintu bimwe bitari ko biraga nabwo ayo mahera bazana toza kuduza l'economy canke gukomeza ibigega by'igihugu ariko kamwe na buri cyafasha tuyaduke ituza amafaranga arasubira kazi agatembera ukabona dukamye tubiri basi twa 80 ml turakorotse yeye none nticha tumara kabiri tunyoye nuko rero nta ego je gusa ikintu kimwe mvuga nti umuntu wese arafise ubwenge imana yamuhaye usenga udasenga umutima wawe urakwagiriza kijya si ikintu uvuga ngo ni ikintu twahawe kubera twabatijwe oya n'umuntu w'umu ate atagira igrize agiye gutabura mustikere yibishuka indani mu nzu hari umutima umuwari iyo rero uvuga ati jendagiye maze iminsi ntemberana n'uyu muntu hari umutima kubwira meme n'amaso y'abantu arakubwira igisagara cacu ni gito urabizi ukungena ibintu bigomba kumera hari ibintu bikubwira umutima ukabwira ati ndiko nda amazi iminsi nsohoka cyane ego n'umugenzi twamenyanye kuri Facebook ariko ebana amajoro sigaye mengo sanga nka vampire kubera gukesha wundi nawe ari muri vacances wewe waremeye kumubera compagnie kungena bazosigara barakuvuga ejo n'ivyo uri kurambarira ngo abadiaspora basaze kubana bacu hari na usanga tani kiba cabaye gusa umwana akitembera agashaka kuryoherwa gukayangana aho umukozi wambwira ati rukanguzane pizza genuzana kavinyu byose birahari ugasanga n'abantu bikundira ubwo buzima ariko les conséquences zirahari yo ifo asume kabgende ibintu byose ubizi mu hamukumviriza icyo umutima kubwira
mhm kwindi point bidasanzwe kai tuko twegera ukwezi kumunane kuko kwindi bikogo tusadaga gushitsemo tumaze kugira muri mijwe tugoma tukike muri juye ah programme za yameza abiri zirashushe
ego kabisa
aba diaspora ngoma ndabahe gahunda zibiri abari UK tubasanga UK hama yindi programme ya kabiri nuko batwisanga ibujumbura kiyi
niko byama bigenda umwaka weze byarangiye sana nagiye gukora igiteramo muri Canada hanyuma ucubona nyine ko ari ibintu byiza isi yarabaye nto nkora igiteramo muri Canada hanyuma nza gukora igiteramo kuri Belvedere mvuyeyo uvuga ndi kuri scene narabonye umuntu nabonye utawa sinamona no ngai ubujumbura arambara ati rero hariya jewe nabwo naje madamu yari ku kazi cyangwa monsieur yari ku kazi urumva yashaka ko tutu kandi igituma yavuga ati nashobora kuza hari yari kuri shift ya kazi yarazi ko tuzoza wari wamaze kwanoza guzokora Rovende yavuga ati nzoshanja muri ico ca Rovende
yego
n'ubu rero nivyo nifuza yuko abatazoshobora kumbona yuko ariko bakazi bujumbura mu bihugu nagiyemo kari gusana aba UK ndabahana ndababwire yuko gahunda n'isiba ego imana idufashije zoba turi kumwe le 6 juillet byateguwe na ambasade y'u Burundi mu Bwongereza bikaba bitegurwa n'abantu b'aba brother banje ndababwire vraiment ati ebana respect ariko barabitegura tukazoshika hariya tukakora igiteramo samedi imana ibigiyemo turashaka no kubandana tugakora icya kabiri ariko gahunda niyo ni igiteramo nzoba ngiyemo mu Bwongereza ebana karibu cane kwinjira ni ku buntu leta mvye kabisa ni ambasade tanozi ni ku buntu hanyuma nukuryoherwa ni rassemblement nta politique irimo urabizi nasanze ibihugu byo hanze nasanze ibintu bya politique bikomeye gusumba bona shaka ibujumbura birakomeye cyane narabibonye mu Bubiligi narabibonye muri Canada eka ntahantu namwe ntarabibona ariko ni ndabizi hari abantu baba bavuga bati jewe sishobora gukorana n'inzego z'igihugu kubera ibi kahise urabizi ariko muri uwo mwanya vraiment ivyo oye iyo mitama nayo se tuzoyizinga tuyishira uruhande tujyohegwe nk'abarundi so turi kumwe na Africa Nova so turi kumwe na ntuze je na politique mvuga no ngahe ibujumbura ntayo mvuga yego uwonyagiriza ibya politique nuko yoba mbariya turari hikori kameme ikori nayo negeza kurira mu gihugu kiri muri ako tugeza gucubahiriza kuba inzego ero jewe nzoba ngiye hariya guca amahera umukate w'umwana nongera njyohegwa n'abavandimwe b'abarundi karibu cane zuba tukume na bivuze na Africa Nova n'umuntu ke je respect kandi nkunda cane sindirimbo sinibaza zitazofa zivuye aba ni bari ni ba Charles Aznavour urabona ba Francis Cabrel wo mu France ni ndirimbo zitazofa zitazovaho dufise kandi bagihema umuntu kamubaharira gihema vraiment kana bacanjo baragiye bande baragiye nibaza ko mu ma generation ya kera umuntu tugifise ari legende vivant c'est une légende vivante je me repose ni mon ami nakongo mon ami mon grand frère mon papa ahubwo ndihenze ego ni yitwa ntuze rero abantu bari mu
Bwongereza
ego karibu cyane twumvirize za ndirimbo ziryoshye zuba turi kumwe n'abatamburinere bakomeye cyane bavuye mu Bubiligi nibindi byinshi nandi ma surprise ndabizi byo biri ibintu biryoshye cyane
ubwo si babandi bavuga ngo bagize ngo yewe mwabahebera mwe
ya igeni creative bige si ibintu byabaye
ma eh
naho ranumva nyene ibintu urumva jari ibintu binja njyamye binza mu mutwe njyamye urumva naho ranumva ama histoire bavuga ngo yarango batamuri nere ngo nta numwe nka kujya bavuza abavoreyere nta numwe yagize nta numwe yagarutse nta numwe yagize iki hanyuma rero umunsi umwe ndi numva ngo kwari abatamuri nere ngo bacomotse ngo bariko baravuza barindiriye hajya bagire bavuze ariko niba bigize nyene meme tambiru oya barindiriye hajya bagire bavuze baba bashize muri backstage ahantu ngo baca baracika ko niho honyere ngo babona bari free jari ko rero cyana kiyumvira niko eriki wabona hari umuntu yanonsa mu ngoma
eh
ati kubera iki numva umengo karantwengeje ndi jenyine ndatwenze hanyuma bihurirana no kungene ndakunda kuja mu mamanza ndiko ndakora UMC haza nk'umutamuri ne akavuga ibintu haje bicaye hasi haje bari hasi afata umutipe ibintu avuze ariko kubera abantu bicaye ari imbere atankimwe je ndi pembeni ndumva yuko amazina na yakrenga ariba rero ncana bishira muri yo weyire ntangura rero kuza ndiyumvira ako kantu ndakubaka bukebuke muri jewe je ni blague natangwe no gukina muri mariage wa nashaka harabata muri ndi barakwize muri sho ingomba araza papa hajya tubakomeye amashini ntibakomera amashaka wagabo ni hatari ndaga kubita mbona karaciyemo ndireka nzogashire muri sho sino nabata muri nere bubashwe vraiment babikora neza inzira bafashe nazo je ntazonzi igikuru nuko bari hari ahe kandi nta uri karabiruka na uri karabakoma kandi bari kwateriteka igihugu
ariko
ego
kirukizima cyane nuko kwinjira zo bari free ari for free hama ikibanza
oya ikibanza ikibanza no banza kukurabira urumva
baje ku Instagram
ya Instagram tugiye gukora ama video tubabwire neza kubatahazi kuba mu mavire ya collections sho ni Londres hanyuma abatahazi neza tubabwire neza address bazoyibona ariko hasanzwe ari wafishe sanzwe ari wafishe nibaza yuko yo wafishe uraza kwicisha ko kidogo abantu babirabe hanyuma yego ibindi zogenda tubibamenyesha nzobereka ndiko ndagenda kugira abantu kubera hari amakenga hari abanogomba hari abantu baguma bambaza biteka igini sawa byavure uzoza muri mu Bwongereza yego ya sinzi urumva hari amadute hari abantu babishize mu politike harimo abantu batemera aho nta kigingi yoze nubuzwa niki uri kurondera ubuzima hari imana yagufashije jewe nanje ndaje hariya ndaje ngaho kugira ngo umuntu udufaranga dutunga umuryango neza imbere igihugu uko nshoboye sivyo none nubuzwa niki kubera natumiwe naba nabari ivyo je nibindaba je undi mu artiste kandi kinzanye sinje kuvuga ngo ibi bimeze gutya cyangwa ibi bimeze gutya je nivugira ro social ibintu byo ba miss yose ibintu nostalgique ibintu dukumbuye zandero zikirundi z'abavyeyi bacu kungene twarezwe ama generation ibiki nivyo zokina naho bihuriye rero nivyo bindi nico gitumangira hari amakenga bamwe babaza vya vrozoza none uzo ibintu vya ambassade urimo gakigi ndimwo yego ndimwo nico gituma ndose nk'akanya nk'aka rero kubabwira karibu nakanya keza Imana ibitugiye imbere tuzoba turi kumwe rosisi standard kwezi kwa mukakaro no kuvuga azoba ari umunsi wo kwigina independence y'u Burundi ariko bashimye kubikora muri weekend murazi neza yuko bizogwa exactement le premier izoba lundi le premier gwa kwa mbere baca babishira rero muri weekend
ndabwira ati twese dusiduka ni yonka kuko umunsi wo kwikukira muraba ingongo mba mugasenyi cyangwa ngo ndibi cyangwa ibiri umunsi wo kwikukira ntabwo kwikukira twayirose turi abarundi twese kandi kuza twiserebura ni kugira twihimbaze twihimbaze kwa kuri ahandi ariko vyongeye ndabwira ati kigingi abategura ama blog ameze fresh jaramaze kunyumvisha mwamwe bantu b'Imana mutegure kuza mwakotishije n'amahaha takunda kigingi yewe unabye abayikeze ikintu abari ibintu bimeze neza kei turi iyo gahundi heze programme ya
gahundi heze dushaka tugaruka i Bujumbura kugira tubana twitegurira kigingi sama namaze kushira kuri neza na beretse date azoba ari assomption le 15 août munsi yurizwa mu ijuru ry'umubyeyi wacu Bikira Maria
yego
tukazoba ikibanza turiko turagitegekanya kuko uwo mwaka ni ibintu bidasanzwe turiko turategurira abarundi kandi twaravye ibihe turimo tukaraba ibibazo nyine tuko turacamwo bijanye kuyunguruza n'ibindi byinshi rero ikibanza no kungene ngo rubanza ruteguwe byento no kuri tuzobibabwira ariko muri kano kanya twabaye turababwira yuko iyo tariki kabisa y'itariki 15 zo bari ku munsi wa kane umunsi wikonje ikibanza mutegure nta byinshi tuzobasaba no kuri ni surprise ku bantu benshi baravuga bamwe baravuga ibintu birazimbye kuna kuriya no munsi bambe uyu mwaka bizaba bitandukanye n'ibindi
ndaragushimira cyane ko iyo bitagugoye by'ibibanza cyangwa amatariki munsi Bikira mu vye Bikira Maria yuriye mu ijuru mwama mwayicizeho gitaramo nk'iki
rego cyane nabitanguye rimwe birankundira cyane kandi umuntu sabanga wasabire kandi bikagenda neza
yego
mu bisanzwe ndeka kubikora lo 15 kubera lo 15 ye kuwa gatatu iragoye gukora igiteramo kuwa gatatu biragoye kubera ni au milieu de la semaine abarundi ifo kwiga abantu kungene baba bameze tantôt urumva sindi muri weekend sindayumva mardi encore plus urumva abantu bakija muri weekend ariko jeudi plus ou moins ou vendredi ho tuba twinjye muri weekend carrément ariko jeudi nawo nyene ça va haramabiro amwame wakora gushika midi baje muri sport après midi jeudi ni hari unakantu gaterime ngo jeudi abantu batanguye gukreya n'ubwo mudi bitanguye guhinduka yironse akakonje jeudi rese cico kimwe nko yironka mercredi cyanke mardi rero ku mwaka igende yumvire rero nko ku mwaka uzazo bari vendredi n'ubwo kungene bizaba biryoshe
natsetsere ko surprise yo mwaka izo bikomeye mwaka uzazo bayemeze gute vuba cyane tuzobibabwira na kigingi kai ndagushimire sana hari kintu cyagikenewe tutovaga tutavuze
Bon nta kindi ngushima nashimye abantu bose bakurikirana ibiganiro mukora ndabifuriza kururanigwa nifuriza abarundi cyane cyane ndabifurize kwihangana no kubandanya kugira solidarite no kuvuga gusabikanya ibibonetse abarundi bamanye umutima wo gufashanya muri bino bihe rero usanga bitoroshe kwiyunguruza uye aronse ujya ntiyaronse gufashanya twamana umutima wo gufashanya kuko nivyo vyamye bituma tuva mu ngorane turimo niyo message sino imana iradukunda kandi tumane twisenga ibi bintu bizohera tubone ibitoro bisuye kuboneka ibintu bisuye ibiciro byose bisubi hasi dusubire turere uburundi hanyuma igihugu kimere neza
kandi ndagushimire sana
urakoze cyane juste gaire
mane bandanye kongera amaviza menshi uzana amadolare ashikira muri berbe ahama natwa dushikira
haleluya amen
pourquoi pas igihugu gitoguma cinjiza nk'ubu nk'agasiterne ka 5 ml kakaba ari kazanwa kubera igitera muvuyemo
cyo shoboka
imana iduheza gire
ivyo nizere ko abantumira bavyumve nawo
eh bavyumve cyane
bazi baramenya ka envelope ko kagomba gukura
Nuko rega nabashimire ndabashimire bose mu byo muri mwariko nabira gahunda n'izibiri rose juillet na le 15 août bantu b'Imana kigingi adutegura ibintu bikomeye cyane ndabwira ati bari UK London ewana muri Manchester muri hehe mwese ndabwira ati gahunda ni London kuri mikoro juste gale gato mu formarsa eke black watch ni black no bye bye chasla vista ula ushino mushlo kushla none